Apha ke ndifuna sibhale u-15 to 25 abe yi-fraction ekwi-simplest form. U-15 to 25 ke yi-ratio ke, makhe simbhale ke u-15 to 25 yi-ratio yethu. Masimbhale ke abe kwi-fraction ibe ngu-15 over 25. Ngoko ke sifuna u-15 to 25 abe kwi-simplest form. Ngoko ke sizawufuna i-common factor, inani elikhulu elizokwazi ukudivayida u-15 no-25 okanye inani elingenayo ku-15 no-25. Inani ke elo esilifumanayo ke ngu-5. U-5 uyakwazi ukungena ku-15 naku-25. Makhe simbhale ke phaa ecaleni ke u-5 wethu. Sidivayide ke i-numerator ne-denominator yethu ngo-5 sibone uba sifumana abani. 15 xa umdivayida ngo-5 sifumana u-3. U-25 umdivayida ngo-5 sifumana u-5. Ngoko ke sifumene u-3/5. U-3/5 ke abanayo ke i-common factor kuba u-3 no-5 akana-common factor. Ikwi-simplest form ke le-fraction. Makhe siyibeke phaa ecaleni ke abe yi-ratio ke yethu.